ይችላል ላይ ካሮንቲ ካል ኢፍ ኪሮ ወደት እና ቲንክ ቲንክ ቱ ሳ ኩል ጉት ኩል ሚን ናው ጀስት ቱዴ
ጀስት ናው
ናው አን ጉት ቱዴ ፕሮባብሊ ቡሱ ቬሉላ ኮዝ ናው ኩል ሚን ናው ሰንጊላ ሶ ሸንጂ ናው ቼሳ ናው ሚያ ሰንጁክ ያው ቡጌሎ ማይ ዶት ጊዜ ምን እንደዚህ ነው ማለት ስትሬንጀር እና ዋዝ
አይ ምፉን ጀማ ማስተንጀር ዘቶለ ለሎ ቱ ወታ ቬለ ይቷዝ ልቶሊ
ቱ ዘቶለ
ታስ ያሸለ
አዘቶለ ኮስያ ሙቪ ራይት ሙቪ ራይት ወን
ya right ngithi mimi ngihle ngithatha igama lami ke uMC Inkomose bathundlandla bathuthole bathi ngihlele mhlophe ngaba mnyama ngabe yavelaphi kanti kulona ke uhlelo lumnandi kakhulu bathi ke dates with auntie wama2k esimazi kakhulu ke ukuthi cha uhleze xhumanisa izinsizwa nentokazi kuzona lezi zomathandana namhlanje kungayeke kuneinsizwa zisibhalelile zathi cha namhlanje nazo sifuna ukuzibika kule ntokazi uhlelo kulelo ke elispecially ngendlela eyisimangaliso kanti konke sikuvezela ekugcineni ukuthi ke yona ke intokazi iphendule yathini kulezi insizwa azivele sihlale endabeni siye kuyona intokazi noma siye kuyona insizwa isitshela ukuthi ke ithini silalele mase sixhumanisa kanye nayo ke intokazi uanti wama2k kuyona ke Select Africa TV right ngithebuka mina ngibuke wena kanti uhlelo lethu ke sithe i dates with uanti wama2k namhlanje sinensizwa ke kuyona ke esibhalele namhlanje yazi cha ifuna ukuqondana ngqo nentokazi yakona nene ifuna ukuzibika ichaza ukuthi ngabe yubani igama nathi ke masisayithatha ke siye kuyona sithe kanti ke konke kuzobe kusekugcineni ngoba ziningi izinsizwa ezisibhalelile ezithi cha sifuna ukuzibika kule ntokazi mfethu angikunike ithuba ubingelele ubungelele ababukeli bethu be Select Africa TV
ngiyanibingelela ababukeli igama lami ngothuthukana wakhwela ngibonge ithuba lokuba la nami ngizoyibika ngezinye izinsizwa nazo sisehlelweni ukuthi izoyibika kusiswa ama 2000
yemfethu wenze into engakaze ngiyibone yenziwa uvele nje usukela ipresenter lonke uthi cha namhlanje uyalibhalela yey madodoti umuntu omngaka uthi nje cha lo muntu ovela ku TV namhlanje ngempela unawe ufuna ukuthi cha uveze kusenhlizweni yakho umchaze noma uchaze okuyikhona ukukuthathile yini le esingayo noma yini le ekhekheka ngaka kwintokazi
hey ayi intokazi ephelele inakho konke nobuntu yinhle iyathandeka umuntu wabantu uyaphila nje ngisho engena endlini uma na indli khanye nje unalokho
oh mhlambe mina engazi noma umbukeli ongazi ekhaya kunike nahlangana before
esike sasebenza ndawonye
oh lo lo akayazi le ndaba
hayi angazangani noma senimtshenile yini
no 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 hayi lutho mina ngifuna ukwazi ukuthi akaze kube nezinto mhlambe omtshengisa zona ukuthi kukhona okungaphakathi kuwe mhlambe ufuna ukuthi cha uyibike phela nawe njengensizwa yakwethu
sesakhuluma cause kahle kahle interested ukuthi sibe nobudlelwano obuqhubekalayo nendlela yokusebenza ukuthi singasebenza kanjani ndawonye then bese kuba khona ke interest ukuthi yini engaqhamuka uma ngase ngempela ukuthi sisebenza ndawonye oyini esingayihlanganisa kahle kahle so ingakho ngila ukuthi ngimazise ukuthi ngempela lokho engangakusho kuyikona
ya angazi lento izokuphatha kabi nimteka baba ngoba kubukeke ngazi ukuthi izinsizwa akuwena wedwa namhlanje ezizohlangana nalentokazi ezibhale ezisibhalelile ukuthi bafuna ukuzibika noma bezichaze noma bakhe ubudlelwane nje obusuchazile nawe la sifuna ukuthola ke njengamanje awuzophatheka ningabi intokazi mayisithi cha hayi ngihamba nensizwa enye thizeni ngeke ini lokho mhlambe ku affect ukuthi ishiyazi ngazi ngadisappointeke osukini ngoba phela intombi le
ayisekuyacaca khona bafo ukuthi ubani owinayo kodwa nje hayi
uyasithemba mfowethu ulima lishibulikeke entombini mfowethu kodwa ke ngoba ngiyinsizwa yakwethu ngiyakuthembisa mfowethu ukuthi uma kukhona okushodayo ngithinte ngizokupha nje amagama esingamwina ngawo intokazi ngithi ke mbukeli wami azivele senze kanjena njengamanje sizolokhu sikudonsela ukuthi-ke ukusuka nokuhlala kwaloke uhlela ukuthi-ke ngabe kwenzakalani nentokazi siza ukuthi ngabe isikuphi sikwazi ukuhlangana nayo siphinde sibaqondanise nayo sithi-ke yaqondana ngqo
Wow. I think it's all too long, Hack.
Oh, how big?
Where are you?
Where are you?
Do you think they serve all day breakfast? Oh, it is all day.
All day breakfast.
Do they not have like wings ish? Have you seen wings? When is okay to them so long? Got a chicken, whole chicken, pasta. Okay, so the chicken drumettes. The cheesy roll. Yeah. I know what I want to eat. Why is that pizza to you? You know what
I want to say too, man. That's why I tell you.
You keep a jing, I shall just come in as soon.
Serious.
What's in go? Angeka yikhithe ngakuthela kanje esikhumbeni fethi kuba ukuthi nje ayisuki ihlele
sithi uyayibona nje usayikho ngaphakathi le nto
manje hleliphi lingasuki shukeza cha ihlele ithi wawusejele wasituka u-26 izokujaja fast ngidlule wena ngihleke kutheni ngeke nami ngiyiloni angikulungi nawe u-26 nami ngi-26 angeke uze khambela
Stop it, thank you.
It's not like we're going to be able to do stuff, but we're going to be able to do stuff. so bengingangenzi zona mengiyakho blonde.
Hayi, yaze. Kuphela ngiqala ukubona ukubona blonde.
Oh, so that's an iconic look for you. Ngisashoko ukuthi ulana. Like, I don't think I'll ever get over that. And I think it's so cool ukuthi ngikhulumile nawe just today.
Just now.
Now, I know today. Probably busuvela la. Because ngikhulume nawe sengila. So uhle nje la uthetha nami uyasho nje ukuthi awubuke lo
qhamuka lapha.
Hey, my dude. Kithi mina nje ngizobona ama stranger engingawazi.
Hayi. Ngifuni nje ama stranger azatholele lo two. Kodwa vele ayithwa zolithola
ithu. Azolithola.
Ngiphasi kahle lo.
Azolithola kosi yawa ubi right. Ubi right wena. Ngeke ube right. Manje mangaba ama stranger athola ithuba bese ngikhetha wona or ukhethe yena angazi phela ngakababona abantu
yini zokwenza ukuthi ukhethe wona
I don't know uze ukuthi sizwane kangakanani nabo noma nawe
yini ubayilindela vele namhlanje ama stranger
no anginayo anginawo expectations I just expected to see people that I don't know
yeah.
Like not people that I know I don't know why I mean it's not wrong ukuthi ula Ayiki thinking ngokuthi nje bengakulindele so I'm shocked. Ke appreciate what for the effort yakho kusuchayo serious. Ay, serious. Lapho ngafuna ukuthi kuthiwa nesinto to give credit where it's due or what?
Yeah.
Yeah, ngafuna ukucredit ale for lokho ukuthi no at least to score really point.
At least nje bese sengibonakala ngiserious because kuwena nje angikho serious.
Ay buza ngam.
Hayibo uphele hlezi usho ukuthi hayi.
Hayi ngomuhlalumhleka, ngisakwenza serious. No, angeke uzikwazi ukuhlala ungahleki. Like I think sengikubonela ukuthi it's just who you are. I mean, obviously zokuthatha njani serious uhlezi nje. Come on, otherwise uyaphila kade ngakugcina.
Sinejabulo ukubona.
Ndami ngajabula ukukubona. And it's actually iconic ukuthi we're meeting at the same place. Esasisebenza kuyona not so long ago.
Ngathi nje la ngawena ngathi hey angazi mhlawumbe wena wafuna iconnection
with no 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 I had no this time for the first time I had no control or I had no input yeah ngibekwe kuma sidelines kwathi wasine uzobona ehe noma ningi ba part of ama plans okay namhlanje shoota la yabo so this time around
iphazamo sencane udaba leni kodwa ke akini sinisahleli kube khona ke enehlisa ngakho
thank you so much abayikhohlwa ngikuthatha
ngicelile shoota ngawo sizohlambda
uzofika nokuhle
yeah
okay thank you
abakayithatha isiphethathile ni
othi uma shiphlike makukhona ukuthi ngitshele
ngizokulekelela just ready to order by the way
okay ngizokuzokuzana
ngibe sathini
ukuthi bungena icontrol
yeah like I had no like all together nokuthi siza la ntshelwe manje sengisendleleni ukuthi okay we are meeting here yabo nje la kubenga zibuzo
ngiyaniza manje ngikhala ngiya ngasethu nje mhlambe ninga order in
cool ngipha ama chicken drumettes ahamba next cheese roll
vele ngoba ube yimina ngizodekela itafula ake ngenze nje kanje ngiyabuya
xa ngizizwa kimi ah and I'll do it oh zodlala kanje
yabuya
alright
uthi ufuna full chicken nje wena
ayibo ngizoyenza
ngiyazi ukuthi buzo yifinish lokho ke nginesiqiniseko sakho ukuthi buzo yifinisha la full chicken uthi uyodipa
ngidla ngawe
so nje cela ubuze ukuthi ngabe unga organize the date yami nawe esesayidini ngekho la
Awungazi
ngiyona seriously. No, kodwa awukazi wenze efforts anyway. So you can't say ngithatha seriously ungakazi wenze efforts. Ncane ukube wake waye propose dates ngase ngathi mina I think you are joking or whatever. You've never. So how are you just assuming ukuthi bengingithatha seriously?
No. No, ibizokwenzeka ngabona vele lapha kuye.
Come on.
Seriously, ibizokwenzeka then ngabona.
Ibengeke because if bekumele yenzeke ngabe kade waye ngibazeni mina sicane ukukhuluma about us ubuhlele nje sokuthi isikhathi ungasho ukuthi ufuna ngisonge date like I'm not getting that part senge understand ukuthi why bedinwa abantu kule show mabezofika la and bethi oh why ungiveza kuma camera ubuhlele noma ngitshele mina I've always thought it's kind of yabo but manje sokuyimina on this end then I'm like but you know me you've got my number why did you not like arrange a date here to say too.
Cool. I mean, yeah, you know, well, and you go be defend and so said I want that.
I have no idea. This is one and one. I can't promise you what I'm going to do. I can't say this is one and one. This is one and one. Our phone is one and one. Our shame. Shoot is too old. Shoot is so old. So.
So, what's your in the long time?
No, I'm in the long enough. Given my expectations, I hope because my so figure la paya and then they're not made, so disappointed. So I didn't even see it home as a band.
Yeah.
I read most of the emails. I've been manning, so I'm manning couldn't figure my bond, but I read most of them. Yeah, wasn't part of the ones I read. So that's why I didn't know which you coming. And the monk and abating from my emails are abanting gabas. So, I think, because we see him, a kid, initially the plan was to get a meal. Yeah, but I still got a meal and I'm overwhelmed. So the team was like, okay, I should go and sell a name, I'm going to sell a name. Then so I combine, I guess, one of the best candidates. I shortlisted you.
I'm glad I was shortlisted.
Yeah, so at least he gave it. Because I don't know what's going to be going to be going to be going to probably I would have asked you what's how I'm cheating then, man. But I'm going to list that because I'm a nice girl.
Yeah.
I'm going to list. So that's why I get to bring in on expectations because I'm going to be going to be going to be going to be going. Well, maybe we'll talk to the bus, but I'm going to be going to be. But from my emails, I don't know. And that I didn't see it home, but it wasn't part of the requirements. So 70% is on the lab.
Oh, yeah, yeah.
Because I was going to get my looks.
Oh.
I was going to get my looks. But this woman looks good on Kenya. So in the team, you charmed someone for them to shortlist you to be here.
I'm glad I did.
Yes. Did you have expectations? Oh, sorry, for the news, please. What's your part?
I didn't expect anything. Not you.
It feels so odd to clear on the other side of the camera.
Yeah.
And in telling Buza Bank to show, we see, what are your intentions about this girl? So, what are your intentions about me? The good panel, imagine I interview one dad. And even when I had to unpete like a cup. Pumala.
No, my intentions are me. I was, but some intentions are not to go to my car. Why are you like 7 and I won't get out of it?
I'm 9, Mama Sakai.
I'm 9.
I'll shut you down and don't be our logo lila in KG. Why would you do that? Take it to your house to the situation shit. So why would you post me? Uzazu Twena. No mutan situation I.
I always told me to see in that way. So yeah.
I pick a gun. sorry. I'm telling you, sorry, but I'm not going to post. I'm going to manje aphuma kwenye situation nje ndani nje
babe u right phela because wakuyi situation so
it's not like a solid stuff why situation umdala kanje eh why ndo situation nje umdala kanje
and last thing ngifana nami
manje mina ngena angihlanga nathi mina ngoku disappoint ngibuza wena mina ngihlanga nathi ngibuza ngilast ngingena phi hey bo manje yini ndicathi yini ekwenza ucabanga ukuthi singalast mina if so to was last awu last wena nama ngilast. Why would you think ndawonye together combined would last?
Konde common nathi. Ngakho
singalasti. Oh, we're going to observe that. That's last.
Yeah.
I don't think so. I think more ngalast kushuthi sokune mentality ukuthi respectfully ayincengene. Am I wrong? Yabo. Speaking from experience, ine ngiyazi ukuthi uzokwazi because siyafana. Ukusho ukuthi nawe ma relationship nako wanyana smola nyana 2-3 mistakes are just like if it's ngiyaphuma la angisahlangani nangicingi nama like that imagine abantu abawu 2 abangancengani abangancengene abangancengi trying to do something
yeah right senjani
ah ibingaphela manje
yeah right senjani
wow ngiyaphela manje ngiyaphela manje
because yeah, you right saying that because I went to Elimi and I'm against Elu and I was in the same time. I was in the
same time. I'm going to go to the house. Into so good to na foot, it was a funny situation. She, hey, tutugan. Ay, ay, ay. Or funuk tutuga. Why was that the situation? Like, how did you both arrive at that? Yeah. Who does that? Man, people don't do that. But it's still a thing.
Nah, where are you? You're
not going to go. You're not like, you're not going to go. You're not
going
to go. Oh, now. Now, you're going.
Yeah,
and that's why I'm going to go to the room and I'm going to go to the relationship because of the situation.
No, it wasn't really in the situation.
I'm going to go to the room. How do you know what the situation is? What situation is going on? So, told you and I like on the way I was in the room.
As it's a problem?
Yeah, both.
Because here, no one was going to be there.
Oh, no, I'm going to go to the situation.
Yeah,
what? I'm going to go to the house.
I'm going to go to the school.
So I know what the thing is. And umuntu onesikwele, imagine uyangazi ke wena because you've even worked with me. Imagine makuthiwa angihambi nawe but I'm going ngiyoshutha with other people who are just males and stuff. I work a lot with abantu besilisa. Nakule crew imina ngedintombazane. All other jobs I do, all other jobs I'm on, imina ngedintombazane. Mhlawumbe the only place la kuye kunabantu besifazane khona abaningi isemsakazweni. But the rest of the jobs and other things I do, I'm always the only girl. So ngeke ngibifect a lot because I do not want to get to a point where sekumele ngichoose between you and my job because I'm definitely choosing my job. Ngizosala nje. Uzosala kube ngathi nje ngizosala nje. But also angifuni ukuthi ngize ngifikiswe kule point ukuthi sekumele ngichoose because you are being jealous or insecure or sekuvuka isikhwele and I mean I get that nami ngine-responsibility ukuthi phela kumele ngibe nama-boundaries. Yes, ngiyasebenza labantu besilisa kakhulu futhi but boundaries so they can't access me noma isikanjani noma inini. Yabo, I get that. I know ukuthi from my side nami kumele ngibe nento ukuthi okay siyasebenza namajitha but amajitha can't call me after this time. Amajitha can't just, you know, there's things engazi ukuthi no, they can't happen. Yabo, kuba nami phela like ngimdala, I know what's right, what's wrong. But I'm asking, uzoyikhona yini yonke loo mess ukuthi angihambanga nawe but I'm away. For 2 months, I'm in Cape Town, and the language corner, I'm cleaning the majita out 8 because it's a sebenza, and I'm the only girl. And now you are not part of the 8 guys anymore. You are part of the guys watching from the sidelines. It was easier ekuqaleni because you were there.
Yeah.
But manje, imagine you are not there, and you don't know the majita ngambe now. Awazi ukuthi ama intentions abo noma ama intentions am at that time at team. So will you be able to handle that heat?
Yeah. And I think yona leyo nto ukuthi ingakubethe siyafana because I've seen you ukuthi
no it's a good fun kamera
vele vele
yebo nje uyangqoqa awukakayina kude but I'm telling you
ukuthi you know ukuthi I can post ukuthi ngakuposte ngipostile yabo ngibe situations because yabo ukuthi we're open, we are...
I even got to post a lot, now you just want to post a lot because now I'm going to post at that time.
Yeah, but we see, you post a work or... You post into we post still again. So it wasn't... I had no intention of whatsoever. Mm-hmm. Yeah. But after that, yeah. But, yeah. But in the end, you're going to say, you're going to say, you're professional here and your boundaries. So I'm saying, because September, when I'm going to say, oh, I'm a cheater. My insecurities ngakazale khona because ngithemba wena ngiyazi ukuthi
uhendi how not choice wena ungithembe ukuthi nethemba mina ithemba lakho how not choice urada oskarahati
yeah so ngeke ngize ngibe naso sikhwele because of that
ngoba uyangazi ukuthi intombazane right even ispan
yeah no ukuthi vele inkinga enginazo ezongalast ikona ukuthi ama insecurities abanye abantu angahlangene nokuthi enziwe yimina labo insecurities. So nami ngeke ngize ngithathe ama insecurities ami
uzowaletha
kimi walethe kuwena yabo
and angeke ngiwanake she misho kuthi uyakwenza lokho like I don't have time to nurse a grown man's insecurities mina ngizokubuka nje mase ngakuthi mase uqeda ukuperforma act mase uqeda ukuperforma usozongithinta ke siqhubeke la sigcina khona because
yeah
angwa entertain so ngisho kuthiwa vele unawo ngeke aye ngeke uzusizakala
wena unawo ama insecurities
no yazi ukuthi I was actually anginawo ama insecurities ne but I don't think a strong ngaleyo ndlela ukuthi asenga asengaba i-factor kwi-relationship angi I don't think ngumuntu osikhwele. I was talking to a friend of mine just now ube ngitshela ukuthi unesikhwele ngami ngoba ngibhizi sometimes angimnakile but also uya-understand ukuthi why ngingamnakile because nawe ubhizi nami ngibhizi and sibadala we can't keep talking to each other every day but uyaba nesikhwele especially uma ezongibona ngiphosta abanye abangani bami yabo and I was laughing ukuthi imagine unesikhwele kwi-friendship ukuthi shuthe emjulweni wenza njani yabo so angiyena umuntu onesikhwele emjulweni in-friendships angikhumbuli nje nginenkinga yokuthi oh uhleli noba like anginaso mina abangani abaningi and I've never had a problem with them having other friends or being with their other friends. Instead, ngizofuna ukuthi abangani babo kuba abangani bami nami sibeni into eyi-one. Same applies good relationship. Anginaso isikhwele unless you give me i-reason ukuthi ngibe nesikhwele. So if you start if you start posting this one girl njalo and I'm like ay kanti kwenzakalani oh mhlambe makhona indlela okhuluma ngayo naye ihlukile kwabanye engibaziyo ukuthi mhlambe ama colleagues or abangani bakho so I want just anginasi isikhwele sami nje sihlelele but if you give me a reason yokuthi give me isikhwele then ngizoba naso isikhwele yeah but I don't think ngiyumuntu ongavele nje akujelase because uhle namanye amantombazane like no unless you give me reason to believe there's something shady that's going on between you and those other girls otherwise I'm crooked into ngihlupa ngayo engizaziyo ukuthi ngihlupa ngayo in my relationship scene inkani
inkani
yangizwa faith like angizwa and I'm sure you know that angizwa akuyona yodwa ukuthi yona engiqhamukela njengamanje ekhalisa ikhande ngiyaziyo ukuthi darko blue nginenkani and abantu besilisa bathanda umuntu ozobalalela and angilaleli mina ngifuna ukuzenza into yami ethandwa yimina ngesikhathi sami anything toxic ngayo yini ngi-chaotic online so if we are relationshiping I'd advise ukuthi ungangifollowish kuma socials because uzoba nenkinga it's something engiyaziyo ebi problem in most relationships I've tried and attempted ngiyabona but also at the same time I'm like do I want to change I don't think so so that's why it's toxic because I understand it is kind of a problem but I'm not really willing
to change
it now maybe in the future but okwamanje I'm just like aw munike ngena ama post ami ngizohamba ngokuceba kuma followers ami ukuthi wena uthe so those are the things I know zinokuba a problem for me but okunye noma ngihlupa anginaso isikhwele I'm not psycho angingithuke in fact I'm a very chilled person anginandaba nje nokuthi sekuthiwa manje ngiyakuthuka ke because wena I know do you out to me angiqinani ngeke ngibe ngikubonela manje ukuthi uma ufuna ukuthitha uzothitha kosama yakho into engizoyenza ngalokho uma ungafuni futhi ukuthitha uzoba loyal yeah but hayi ukuthi mina ngizobe ngigada ukuthi kuphi nobani uhambe I don't care as long as ngazi ukuthi la ukhona right to say fudlile then I'm good kodwa kunye ukuthi ke nobani benziwa I don't care yabo so ngiyazazi ukuthi angihluphi kakhulu kanapa inkinga yami nginayo emjobeni
so rightsi ngaso babes chaotic
mina ngilisti yoba sa understandana lapho ngikubi nenkinga ngisho ngibona mina ngizokutshela ukuthi awungawari baby just the post ngifike ngipost ngofuka ngipost umlilo ebigaza the so that's the one thing engazi ukuthi it is kind of toxic ngoba angakafuni ukushintsha and I know this is going to sound very bad but at least I'm being honest I don't definitely shinta njengamanje I'm enjoying the chaos and it's working for me and my online
presence
yeah presence is working for me and my online presence but of course kunezinto engazi ukuthi okay ma relationship you can't post into nje you can't post but sometimes nje yeah once in a while just yeah bo nje chaos nya and ufuna ungithathele ikhanda because ngiswe indlala honestly so yeah that's my main problem engazi ukuthi if I give you a chance those are the problems you're going to be facing ukuthi anginaso isikhwele so angeke ngikujela ukuthi uphi ubani impendulo I don't care but you must know ukuthi mina ngicela ukusendela screenshots sami ethi ku Facebook ungifuna akasho manje and ngise ngihlala like genuinely ngisho ukuthi abayavela bangifunayo ngeke ba entertain because ngidlalela but I know ukuthi kuwena mhlambe ngekwalenda ngiyenzile right ukuthi hawo ngithola nawe usuya advertise manje wena ukuthi warawara yabo nje into this is a random example but nje you're not problem uzobhekana nayo
sefana
chaos akaze ngikubona uta prank follow ngizowazela happy
yena bani uthanda ukusondela toxic kabi lo muntu uzombona esesho uthe no sine esesho uthe nawe
awusho kanjalo na what's toxic ungathi kanjena haba kusukela acha bakusukela
nje ngingakho nje so right because ayikho vele into zowena enkani yona because it's soft right
ayi phela umhlalo soft I've seen you at your highest so please soft that I know ukuthi I'm soft so yeah but you know my main problem
yeah.
I think you are a great guy like you are a wholesome gents but you know my you know where my problem is with you we've spoken about it like a million times and like you need to see what's with issues
yeah you know
oh you've got kids like samosa that's mostly talk to leo to ukuthi then that is my main You've told me before, you are posting and Zago. So sometimes most of the town has Zingani and understand Wutsi. Should see Ulol, it means no more and no mini Zingan. And it's even worse, what are you plural. Imagine saying stepmother, I'm a no. So we stepmother, we took care gang army. So that's my problem. You could be honest, man. So we don't know what's going on. Unna zangi zingan. So it's gonna come on. We lose Salama points as no Bunkabelaman, and I know. I must look bam, Bunkot, Babelut from Cot.
Hey, what's
he? I'm
going to call him as one gets another.
And you call him over the first time I met you, Sangacho Elanganga, when you told me that you had kids. And according to me, in the common sense, I'm in general knowledge, you have no reason, or you had no reason to lie to me because I'm going to. So it doesn't make sense why you would just randomly lie to a stranger and say uningani ube ungenazo. Normally people do the other way around. Beta banazi ingani ube nazo. So I know ezakho leza ingani. About that the first time you told me, I know that was a genuine conversation we were having, and I know ukuthi ingani unazo. Okunye kwenda lokho sulubuyiphika ulubu ngenza isilimo dla mabhedi. I know ukuthi amanga lawo, but wena ingani unazo. Why would you just lie to a stranger ongasazi ukuthi ningani? Wes zifana nawe zonke, zifana nawe imse. Like, why would you say azona ezakho ukuba uyayiposta? I know you have kids.
Ngasho ukuthi ngiyadlala soon after ngithe ngine ingane. Sikwa kwenza usaphona.
Unamanga wathi ngiyadlala kuba, wathi ngiyadlala kuba ngababala yathi mina ha. I don't believe that.
This is me being honest. I don't have kids. I wouldn't die in front of a camera. Get angry as you can as you call.
Cut the cameras and let's go home. This man is lying. This man is a liar. Like, this man is a liar.
Amazing man.
Even about 7 abo bayazi ukuthi unengane, like why ufuna ukuthi uthabe nazo, ukwazi ukuthi unazo phethu yazi ukuthi ubusushaya ama-points kahle, but uyahlehla uye emuva kwamanje ufuna ukungiqambela amanga. And asikho isidingo semini kaba ubaye wenza namhlanje u-25 u-28 ubaye with u-22 uzomgoqa nje
serious. Akekho umuntu bayazi anginazi ingane and bengeke ngize ngize la.
Not totally reckless, but I found obviously more than any decisions. ungekwazi ukuba impulsive ngawo kumele ucabange kuqala. Mina ngidecide manje on the spots because ngidecidela mina akunamuntu usemva wami omncane eme ngimcabanga ukuthi oh uma ngenza nje yabo. So sifike sketchane lapho-ke. So that's why ngithi hayi and thanks ngabantu abaney'ngane. Into engiyidlayo kumele idlule kwi-camera otherwise ifana nokuthi asidle. Akunzi abantu abangafuni ukushutha ukudla uma kudliwe.
Yeah.
Bangicasula.
Awona ngaleya weekend. All peace.
Which one?
Yes, no.
Yes, no.
Ngikusendela ukudla kwethombe zokudla.
Manje ngangikuphi ngiyakhumbula ukuthi wangisendela ithombe zokudla namani sekudleni. Uye wasayo. Yo, angisakhumbula nokukhumbula and it's like mhlampe 2 weeks back noma. Or less.
Yeah.
But I really can't remember. Imagine.
Pilama.
Wow, life is good. Life is so good. Our life is amazing. I'm going to go to the one because I'm going to taste this and I'm going to taste this. But no, you can't tell me if I'm there.
Man.
Why? Why?
Yesterday, wine.
No, I'm going to go to the etiquette. You would eat us go to the one so that. This is what tastes sana. That way we get to experience food at our restaurants. Come down, Baba. Sing your ass. We see that the steak is about to come down. The man is very na. I'm going to make fun of Santi Tatu Tatu. I'm going to eat your ass. I'm going to be zaman. Thank you so much. I'm going to eat grape. Says, Baba Nai.
Outings,
right? Yes, paper, please. Grape. Maybe it's okay, but the food is for anger taste. I'm going to taste it.
Ngizokumela inkho.
Eh?
Ngisho ngathi into yepast.
Ngisho ngathi?
Ngathi past.
Ngathi past.
Past.
Oh past. No, I'm saying ngicabanise groove ezini. Ngivele ngifune. Ngisho iphuzwa. Masdesha.
Uso yaphuza yena.
No, angiphuzi. But iphuza mabedesha ke.
Mhm.
Ngiphuzo sam.
That means sesiyazana yabo.
Awukahlo. Ngokuthi wazi ukuthi awumphuzi nawe uphuzi. Singazi ukuthi sisazani. Kushisa umoya.
Kusho wena usungibonile ngidiniwe, usungibonile ngiyi-right.
Sengibonile. Angifuni nokusho ukuthi awudinwe ingalalanga because ngireveal-a too much. But nakhona. I was like, how uqedile? Uyakwazi ukuqeda ismayile, uyakwazi ukuhlala ungahleki ucasukile. Abanayo. Abonga. So ngamangala ukuthi yabo kanti kuyadinwa lokho. Mina ngithuhlala uyihlekela.
Banayo.
No, abanayo. It's fine. Not a train smash. Ubungasebenzi namhlanje?
Ubu-off noma u-offele mina.
Okay, nami kumele ngehlise umoya ke. Kwamina kumele ngilinde.
That's on my leave.
You start to leave?
Okay.
Move along again.
No, I won't. To a Friday, no man can cancel. I'm not canceling. I'm
going to send 7 days, man. It's 7 days, I'm a Friday. We are in school. I'm
going
to get a bush. I can't imagine working on a bar.
I want to peel like that.
But I don't like it, I like the curry. I'm getting a better Zelandian. I'm going to start a pasture in this cut. I'm going to okay. It's a couple of alamos. I'm going to start eating my sauce. Amatsoma so tsula bai.
What is sweet? No, no. Chill. Chill, then, Allah.
No, go and put some at all. Thank you.
Fucking knife.
No, I'm not sure. Well, it's also like a fucking knife. I'm not sure that 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 I'm Pastor Pants or Tabam, yeah. Same wins the room from Sabak Shotan. Food.
That appreciates who would have been.
Ah, she might have a lot in common. What was your nooms at? That's my problem. What's your nooms at? What Nanga Linding and Jacqueline is pregnant and understanding. Out of here.
No, I don't think so. Don't you think I know that dance?
Hey, Mr. Zibu, an episode. Sebebo, no, today, you might feel active. You would sing an angazaz in a less. Sins, Mtagaba, or sins.
So if you catch a mina, I'm telling you what would be your expectation of me.
Good relationship.